sauran gurin da za a shigo da kokeke na yo aiki karba kirbe maso ki sake soyayya ta yar mama
I use a mode that I can't remember.